nto rero twahura nabo baswedwa tukavugana igiswedwa baratangara ingene umuntu avuga igiswedwa ko nuri me tutavuga bose nca ndabwiraje ko naciye muri Swedra abana biteye rivari hari mu mbeho nyinshi gose nabo nyene ni gake bashobora kubaduga mwaje nashwe kwamenyera niho rero gutangara bakavuga ati ni ibintu byiza vraiment cha ndonkunda avuga ati tuzovuga ko naho bagaye impunzi hari abashobora kuvamo ikintu donc impunzi ntimuva gushobora kukarifia equipe nationale muri Kana
ngaho ukoza amateka adasanzwe ushikanye ubwa mbere umumenyereza w'umurundi ibyigize bidakugwa n'abanyamahanga barananiwe bose gushikana mu gwise ukira gihugu w'intamba mu rugamba mu nkino za Kana urakoza amateka mu gihe mu bihugu bitandukanye mu kinkino za kivandimwe hasigaye imisi igera kuri 3-4 tubonye Alain Olivier Niyungeko yirukanye umukinyi Ndikumana Suleiman byari bimeze gute beshi baravuga ati Suleiman yari mu makosa abandi baravuga Mutombola abantu bashaka umuco byari bimeze gute
ego cyane murabona ibintu nkuko bivuze turase muri turabaye qualifier turagiye kuko cari mu biri bintu byari muri revanche yo qualifier equipe ca mbere ko kubikunda naratumye abajuru babikunda ndashobora kubona ko abajuru bakundanye dushobora gushika ku kintu gikomeye gose niho rero kuja muri Kane dukinye Gabo tukanganya kabiri Mali tukanganya kabiri kuko waje ugiye ukira n'umuntu urabanza ukivuga ati none je wemeze gute nkine gute imbere y'umuntu ntuca wiyita urabanza kwanza ukagenza bukebuke aho rero nabikoranye n'abakinyi benshi twari twarakoranye muri ekipe nationale twari tumaze kuva ya qualification ya demi ya 2004 yo muri Ethiopie gen mu mutwe na gumamvuga nti ntibishoboka turafise abakinyi habuziki burumva buryo sikirenga mugabo dufise abantu b'umutima dukundana turashobora gushika ni nacho catumye dushikaho twashitse duse muri Kane rero urumva hariyo discipline yo gwibukinyi hariho uko discipline yo gukina sibi mubona byo gutukana canke ibiki haje ubonye umuntu muri equipe adashaka kubana abagenzi biwe canke yerekana ko ari mukuru kubandi canke ashura kugarariza umumenyereza canke iki n'ukuraba neza kuko no munsi equipe nationale novuga ko bavuga ngo c'est une zese equipe nationale ni generation umvio generation ari mfise yari presque abo twatanguranye tuzinanye imigenzo tuzinanye ingeso urumva rero tuvuye ngaha mwarigeze kumva kubavuga ati naka nasigare canke naka nasigare je nkaguma ngomba kuvuga ati abahungu ko twatanguranye atari uwo vyanse kugira abamana barabwiraje umusabiri kigongo Saido nanje ndajamo mugabo biranka paske umuntu avuze ati discipline bivange n'umuntu abona discipline je ndashobora kubona discipline gucya wundi akayibona gucya mugaje discipline yanje nkunda umujwere akubagana muga mu gukubagana ntagura abagenzi biyo kuko ujya mupira dukina rumwe muraza kusangira umva rero tugiye muri Kane turinjiye ndabagirishije inama baratuye amabaje baragize byose afite ahatanguriye ibyo byose ni hamwe bagitora amabaje uko barahubwira ati mena uri qualifier uzokina Kane rero benshi bace biyumvira ko umaze kuronka ijya baje mwanuvise yari umukinyi wa Egypte niwe yabaye sanction ubwa mbere twebume ngo Suleiman yabaye sanction ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu ibyo byose bagiye birava ku kiniyo discipline usanga umuntu utamukinishije agashavura we yumvira ko ashobora kubarusha abandi mugaje umenyereza nawe kubera abamenyereza abafise inge nabo n'ibintu kandi rero nikibabaje bakinti bamenya ko mu byo bagira byose uza guhanwa sumukinyi umumenyereza ni waza gutukwa byose byabo nico bituma rero umumenyereza akazi dukora kagoye hagera igihe ugafata ingingo ukavuga ati je wibi nibi nibi ni mubikore gutya umva twebwe na staff yacu deja ntikwiye nategezwe kugira discipline nciye no mu majuri nyene nico bituma hatezwe ku rukundo mugaharagera igihe seremani twari muri sare bari kwatwigisha bya arbitrage akaderanja umuntu akamubwira gerageza uwe kuderanja abandi utabishaka numa usinzire mwa ntuderanja abandi mugabiranka umubwiye agacavuga ngo uri kubwira wenyine biragira hantu turarengegwa dufata inkingo yo gukoranya abakinyi ndafata bitwa ko ari abakinyi bakuze genda mu muhanure ntarafata ingingo ivyo bamuhanuye vyarekanye gose ko adashaka kuwumviriza ko atari bo bamuzanye epuruta muri embleme yacu twavuze ubwa mbere mu rukundo tukabumwe tubaye umwe turashobora ndashobora kukigura mu kibuga naho kanyigura nimwe tuvuga vya couverture dutaye umupira dufite umupira mugaragere gihe umuntu amaze kuvuga ko umugenzi we bakina adashobora kumuhanura aba yarengeye inzego aba yarengeye inkombe niko gukoranya staff y'abantu z'abo twajanye na Malex yari chargé de sécurité uyu président wa Federation Mwenge Alexandre turabivugana mwese rafata ijambo muga tuvuga duti umuntu amaze kumwe akagira ingeso nkiyo yo hava yonona abandi niko gufata ingingo rero turi hamwe yo kuvuga ati Seleman wewe aho bigeze uratunaniye taha muhira kandi yo nimubifate ngo kwirukana su kwirukana umuntu ashobora kurengerwa cyangwa atariyo novuga siyo destiny ntivyari vyiwe kuko no kwirukana mu ibintu yagira nico yituma ushatse kumenya ukuri hari abajure ndazi muvugana mwugenda wabwira ukuri kuko nawe mu nyuma twarasuye turamukanya kubera na experience yari afise yarashoye kubona ko nawe nyine yagize amakosa turaramukanya nayigeze no kubatuma ko baze gukina ahantu ari muri Bumamuru turakina match y'intamba mu rugamba turasubira turamukanya tubibutsanya ubu vyaraheze ntanzigwirimo ntana kimwe nuko abantu baca bayifata nabi nk'ukumengo hari uwamenje nta wamenje na gato hari igihe vyanka nka uje umuntu ashobora kugwara ntagende uravye rero ico gihe nabanyanga urabona barakomeye nabo urazi ko batashe mu zambere n'ubu baracanyibutsa bati jewe na onezime waradukuyemo twiri bato ntiyoya namwe rabaho mugeze mwaratembereho ntihagira uzokubesha hajya ibintu by'umupira w'amaguru ubyinjiyemo cyane ni nka kujya uri mu muryango umuryango urashobora kuvuga ati uyarakuze naho bikigaba reka ngerageze kuhingenga mbwa byanse gose ubareka una wakiri muto ntiyoza kunigana naba azugira umwanya wiwe nanje bica birangyohera baca baravyumva kandi urabona ubu n'umwanya wabo ni nk'uko nakubwiye nabo baba kwiye kuri abone generation shashirikiraza baba kwiye kuvuga bati aba rero reka tubahe avantage ari gucya bameze gucya kuko haje ukuze cyane na muto cyane hari ikintu badashobora kufarumvikanye ko niyo ngorane rero batubwiye no mu stage tujamo ya ma equipe nationale usanga izo ngorane zituma na equipe nationale tagenda narabonye example ya equipe ya Tunisie bajya bose twakinanye bakazi barabakuyeho bazana generation shasha uko baremera bagaheba generation imwe zibiri ugaheba donc nto participer nk'ibi vya Egypte ubagira batangure guheba ari seze imwe zibiri kugira bamenyerane bakina ama match menshi hanyuma mu myaka 3 canke 4 ekibizo cyo rukomere
habuze iki kugira mu giri kigongo Seleman
ikigongwe cari caringiye afye tugeze kugira ahantu hajya umuntu adashoboye kumvikana nabo bakinana bakamubwira asaba ikigongwe bikanka nawe ntavya bagishaka musanzwe uyi kigongwe urazi ko twavuye ngaho bwa ati Seleman arashaje Karima arashaje kandi bari bagize ubwoba mugabo je kwera arabana nareze twakuriye kuva muri 2004 navuga ati oya ndayiravuga natwe kubizira ndavyibuka bavuga ngo none bamuhiki uko urazi yo uvugiye umuntu benshi babona icaguha ntibabona wowe ico mwamaraniye kuko barigeze kugira ibihe byiza baranyohera bakaza muri kimwe nasuye twumva ko waje abakinyi mugabo waragira umuntu bikanka si ukuvuga ngo yarasabye igongo barakimwimoya nta by'ibigongo vyariho kuko twarashowe namuhaye abajuwere kugira bamuhanure biranka jewe jenyine ndamusanga mu cumba biranka umva ntiyari vyiwe nico gituma mvuga nti hari igihe uvuga ngo iri kigongwe kubera ico wakoze mugabo ni kigongwe ntacho yumva ko akeneye gusaba kuko yabona kwivyagira ari byo nibaze rero ko ari navyo vyagiye gutuma nkoranya komite kugira umwe sagira icyumviro ciwe mu nyuma nda telefona honorable Rivelier yari president wa federation we yaciye atwenga avuga ati coach afata ingingo wabibonye kandi wayaze nabantu cyangwa nti okay Seleman rero tekera utahe iyi ntiyari nyara mahigwe yawo kinikana
gukina na Gabo ntigusinde gukina na Mali ntigusinze ntigusinde gusinda Sudan bisindo bigera kuri 4-5 nyine urukino rwo gusubiriza ivyatumye murongana mahigwe yo kwitabira inkino za kane ubuhinga canke kumbure ubuhinga ndese na system Alain Olivier Niyungeko yakoresheje kugira Uburundi bwitabire inkino za kane nuga
ubuhinga si burebure gose narashoboye kumenya abakinyi banje ngene bameze abo nkeneye kongera mu ngene bameze amahigwe nagize icambere nuko nashoboye kubona abakinyi banje yakirikare nica umwe wese amaze mu kazi kiwe hanyuma ikindi naco ni wa mutima w'urukundo kuva dukira match ya mbere ya Gabon je nababwirira nti nta numwe ashobora kubatsinda bamwishiramo ko namwe ujya umuntu afite amaguru abiri ukagira amaguru abiri arakora ugakora ni wishiramo ko ugirukine na Aubameyang ni wishiramo ko ugirukine n'umukinyi w'igihangange aho watsinzwe utarana kina wowe genda uza gusanga ari ibintu bisanzwe kandi niko vyagenze nka match ya Gabon mugabo ntuce wijajara uvuga uti uyu muntu kwa nsumba nanje nensista kubigisha kuko naramaze kubona ko abakinyi bungaha basumpira bameze neza barashobora kina mugabo rero hari habuze ikintu bita tactique tactique rero no kuvuga ikintu kuvuga ko batezwe kumenya ngene abakinyi basumpira bawutaye irya rugrupuma kujya baca baja hamwe kugira dusubiye tuwake bagaca babigira nchansanga abakinyi banje bavyumva dai tuvyumva kumwe nayo catumye tugira morale kuko Gabo twara itangwa igitsindo ca mbere ari berahina gitsinze baca bagira morale kumbe birashoboka nanje kuri bandu tushe ncangira morale kuko batangwa igitsindo ntivyo byo byose iminota yari igiye barashobora kutugombora mugabo nta mahigwe mbona bashobora kugira amahigwe mbona bashobora kudutsinda tuba dukuye inota rimwe no muri Mali kuko yari ama ekipa akomeye mwarabonye Gabije nga canke Mali yari ama ekipa bona bo bafise aba professionnels bakini buraya muga twe twarashoboye kumenya ico dufise n'ico dafise hajya ni nko kugenda ku rugamba uvuga ati jewe mfise inko ikomeye muga jewe ntayungirano ne nokora gute ntuca uzinga amaboko ucura bico ukora kugira naho yo bafise ama mortier sinzi naho ukagira Kalashnikov ucukoresha ibyo ufise ukarondera rero ingene ubikoresha duca tubona ko twoshira imbere ingene tuzibira ntayo mupira nemere ngaruke twemere twiruke turuhe mugabo dutwari notarimwe na majya dukina gucyo niho mwabonye rero urukino rwa nyuma nigo novuga abantu benshi bajugumiye babonye Aubameyang yinjiye mu kibuga bati mbe urafise umutima ndawufise uko na match ya mbere ntiyo ntsinda ntiyansinze ntiyoza kunsindira iwacu urumva ntushobora kuvuga ngo ni gihangange wowe umaze kuba utwara abantu ukavuga kujya umuntu akomeye baba kinyo bacha bavuga iki uba marori murari bigiye niho naguma ndabashiramo inguvu ndabwira mwe murabarusha mu bishaka twe twabuza amahigwe gusa urumva mu mutwa cha duza akavuga ati ntegezwe abona gushika duheze hanyuma yagiye kungura ari match ya Sudan hari iwabo kuko Sudan twese twerondera kwa manota 3 hari iwabo rero haraba ikintu ushima ni Seleman yaje ukidebroka nikintu niyumvira ndavuga nti iyi match iragoye tugiye umengo badutsinze 2 kuri 3 kuri 2 muri vestiaire ndasubira ndababwira mwabagaho mu kujya bakinyina gabo gakina na mari ongereza inguvu kuko uyu muntu arazakugora gose kuko wewe ntacacera umuntu atacacera ni nk'umwiyahuzi kandi aratugora mugabo ndegera Seleman ndambwira wowe hari ikintu nibutse wowe warakinye muri Sudan Dinor aba benshi niyo bakina kandi murazinanye wowe ngira ndakunda gushiremo ushobore kuba ampertibira ubatwari ku ruhande hanyuma fisto arumanya guhema kandi niko vyagenze imana ishimwe duca twongeramwo ibitsindo bibiri umwe ngo twavuye 5 kuri 4 n'atari 5 kuri 5 5 kuri 2 umva fisto yatsinze ico giyo menga ma ibitsindo 4 namba 3 4 yatsinze ibitsindo 4 urumva ari amutubanze gushika ngaho hajya niyo muantre acavuga ati tactique yanje yakoze ubwo Seleman ivyo yankoreye ntibikori bikori nta rero undi yaciye atsinda mugabo ntiyabone ingene je ndayibona ndango bakinye match te ubwoba nuko utabizi washaka gutsinda kuri ukunda gutsinda mugabo ntaco twabatsinze reka rero tuje kurondera Gabon turondere match nira kuko twatsinze byinshi tuce tugira imana Mali itsinda Gabon do Gabon il fallait à tout prix kwidutsinda kandi muhira urumva yo president twari dufise muga amahigwe yarabaye turashobora kugira isindo kimwe ukindi tucha tuba qualifier muri Coupe d'Afrique des Nations
tugiye muri CAN tugiye muri CAN tubuze inota tubuze igitsindo ikibazo cyari cyane
ikibazo cyari kindi ico giye twagenda muri CAN ndibuka nari mvuye mu Bwongereza muri stage donc yagiye gutora Modric niyo twari turi bari baduteteka bamenyereza bose bakarifisha ama equipe guhurira mu Bwongereza icabaye nashowe kubona gishasha twebwe ngaha kwanza staff yacu ntikwiye haba umumenyereza mukuru hakaba umwaje wiwe n'uwabagardi n'abaganga shiramwe mugabo nshasanga muri yo stage batubwiye minimum yawo mutezo kugira muri staff nabantu 10 hari abajeje discipline hari abamaseri babiri hari umuganga w'umudokter hariho ujejwe psychologie y'abantu zariho préparateur physique duca dusanga ivyo byose ntavyo dufise uko l'entraîneur principal ico akora wowe waraje kuri entraînement uheje ukora ugacuja kuraba uraba ama video uraba iki kugira urabimwe zokina match kurikira muga naho nyene tugiye muri Kane duciye muri Qatar ibintu tayi tumenyereye muri Qatar turagiye turimenyereje dukina na Algérie Algérie turakinye ba Marise barimo abajwe bakwa kuntera ubwo bamona batangwe kwifotoza niko kubabwira ati wowe ifotoje n'ugibona muzawukina kweri umuzibire cara mwese vayo nta mafoto nkene duca tuva kimwe kukindi kimwe ukindi kandi Algérie ndibuka
l'entraîneur aka nyene yacitwara n'igikombe
yego yacitwara igikombe ni hamwe mwumva ko igire dutume kwa mfe tumenye ngo twayiteye amashanse ubwo ndiko twakinye match ya mbere nza numva l'entraîneur arampamagaye ngo mbe ndakubaze neza we wize kanje naza ama stage ya NF ndaja muri stage ya Barcelone umugabo nta mashuri sinabandanije ngo no babakinye bawe ngo bikomporse neza bakina neza bipanze neza ngo we prepare twanze gusaba match match zo kitambiko nzo yigusaba usubira unyereke ibyo wanyeretse aho urumva amapeta araduze abakinye aduze kunsumba bakina marezi bakina n'abajuri babona kuri television bibihanga ngi bakomeye aho turavuye muri Algérie umva na ma match dukinye mu ndwi zibiri tuvuye muri Algérie tugiyokira muri Tunisie yindi match amikare turakinye baradutsinze mbwa naho nyine baravuga bati nace mfata ifoto na l'entraîneur wabo mugufi n'ubu ndafite ifoto yiwe aravuga ati no iyi equipe yanyira komeye mbwa naho bavuga ngo irakomeye akavuga hari ikintu kibuze swat niyo niveau de l'encadrement mu bagirira canke iki mbwa nanje nkavuga wapi twa academy tubo hajya nushobora guca we naho umuntu yoba kuruta ibintu uca wicisha wicisha bugufi nguvuge ngo yango ari ibintu twe turakomeye kandi turi entraîner aho urumva dukinye match zibiri na ma equipe yitwa ko ari muri le mondo 50 mu maclassma duca tugenda gukina match ya mbere ya Nigeria aha rero turiko turakora ngaha ico kintu nico nama ndiko ndaraba kubakinye ndarabi passing na itere nkarabi kintu mwa nkabona naho babigira na professionalism irimo ntibabigira nko kumengo nakazi kabo uko mujuro ngo harashobora kuratikora gatwenga kibagira utsinze rijya gori ni je ndayifata ko ari ndege ikurikira wowe karata rijya gori ko murazi ko match ya Nigeria twaronse amahigwe yo gutsinda ya Cedric imbere y'igura tera hanze umugabo wabonye nabo bace bafata baronka okazi imwe bace baradutsinda gica kiba kimwe kubusa baba kinyanje bace baravyimba gusinwa Nigeria kimwe aha ndazi mwari muzi ko dutsindwa nka 4 canke 5
Madagascar turayijya kabisa
Madagascar turayijya bace batangura kuvyima ndabagirisha inama mwabagabo imitwanyu bundayize ndazi ko Madagascar muzoge namuvuga ngo tutawuwa ndabwira igere rizo tugura imwe mutazi niba batamujuye rimwe muzi kandi niko vyagenze Madagascar yadukinye umupira ndavuga abanyima bakinyi banje canke mwanje ni ya premier staff tutagira yo kuraba kinyi ngene bajyama kuko ahanda bakinyi barajyamika ukagira uri charge wa ma telefone ni umwe amategeko antanga train principal ambwira ati bavuye kuri entraînement isaha imwe barabe telefone bace bazimya ugashuzire kipera bazosura kuzibona mu gatondo bageje kuri match ya Nigeria stadir bagiye ku ma telefone bavuze ijoro ryose cye nanjye nkavuga nti mbyuke ndabarabe mpavanke ya kandi kajagare urumba niyo mark ya staff genie uvuga cyane cyane nico ciwe arabonye ko staff ajya numukinyi akurikira bajya bakinyi bari muri ntuzenye muri tena kuko hari umenyereza wa equipe de France Didier Deschamps niwe twabana hafi mu byumba niwe nabajije we wafise staff y'abantu 28 donc abantu babiri umubonye Didier Deschamps uba ubabonye urumva ni ibintu biri biri mu rigerite y'ubwoba ni niveau professionnel haje umengo ni camp niri ngaho chandabona rero ko hariho ikintu tutarumva kare n'ubu ntibaracumva cha staff mwa nkavuga uko iminsi igenda uko nageze uvuga muri assemblée générale kino cha directeur technique wa équipe kugira twumve no hore si sama poste ari ngaho kugira abayashizeho barazi gituma ariho kugira afashe equipe yaje ofisa abajuye 25 kugira ubwiranga kadrema nziza utagira abagufasha utagira ababavugisha abandi biragoye gose turakinye match ya Madagascar irashoboye kudutsinda munyuma tukira match ya Guinea ya nyuma mwarabonye ivyabaye twace turonka karata y'itukura cambwa ntikane nta